If that ain't the way to go and get it, I know no one who can get it for you. Now in my time I've seen madmen and strangers talk about changes. Madam B was just a fatter mad hatter shrew. But who am I and what are you? Well, I'm a long way from home. The spirit is willing, but the flesh says no. Yes, I'm a long way from home. The spirit is willing, but the flesh says no. What I need is some information, and not the kind that the radio stations play. Da 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 da